F.O.D. Records.
Asha Jaber Nyarko Soko.
Jeff Supreme Producer kwa Kunya Tanga. Aya
Kunya Tanga.
Waduogo Malakacha. Sajalur, Mary wuod gi Sharon, mano wuod Ndhiwa. Peni madongo jogi kela ganyuo miga ano siepe ni madongo jogi kela ganyuo miga
saida nyaka
ani moli mami siepi jogi kela ganyuo miga ani viki moso oche jogi kela ganyuo miga ani Elizabeth lady jogi kela ganyuo miga ne nyara sipo lady jogi kela ganyuo miga ano sene mami siepi jogi kela ganyuo miga Mbaju wora bondo jogi ko aganyuo miga Ni jaberi nyanyo dongo ni koloriti asha Ni okwaro nyako soko ni koloriti nyapina mami Wada pita
Kwanya taka
Imano asa lady jaber Nyarmaro Nyarsuba Ekachel grechad umat tabi Mano nyar joma dongo dongo Aya Emoli Emano moli nyar kagani ae Nape malando
F.O.D. Records
Uda pina yo Aya Ombele nye pijo donga
Daddy.
I don't know.